Hello. Set level. Level 2. Press go to begin. Set operator.
We need the future music. Keep listening and use it. Start shaking, don't abuse it. Mix energy, infuse it. Want this creative music. Electric freak, I ooze it.
Want to create electric energy.
Pull upon the root chakra. Before you know what, I gotcha. Yeah, this music will rock ya. Somebody says stop her. But I'm divine and proper. And I keep going on top of all the negative water. My new molecules gotcha. Want little guy lots of sounds getting hotter. Feeling out cha-cha. La da 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 da